Ngimane Adubs. Dokotela.
Yasho Sulo.
Come on, boy.
Ah, next kanjani mfethu?
Ngikusikilithi ntana yami, ngikusikilithi.
Ash. Singasha phezwa la ma hate mfethu zokuphasa no.
Kwangena ngenkalakatha, ngathi manje ngibhekana nenovalo. Yo phela masinyana, nendaba phela cindezela phela odongweni. Ayubala, Melo ngiyogadla, ngani ngihleli neyi, nkunzi ezinobala. Yimbali, ngimane ngiyogadla, ngani ngihleli nengani ziyalamba. Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti.
Ngibhema kumakhaza mothabheka luthi jazz. Ngiyinkinga gazi, kritikazi mangangazibheka istazi. Ngiyingwazi nabafazi bayangazi ukuthi nyazi. Bathi uyababa lo mfana, fana nesha ngaphakelwa ngoba ngidla abantwana. No more flows intwana says rap udodi. No punchlines and metaphors, gcwele udodi. Kunini ngifuna ama-beats adobe, ntwana ngizowagibela. Le ntwana siphethe ama-beats adobe, zawadebela. I'm like, really now, le ntwana ngisifilikawa. Zozenzela usolivista zonke, sale zinekwala. Like, ngwane mphele ngithukuthela, uthinge ngitshele ngithothobela. Tapping to rap, it's like bekhulu pheli yukubele koko. Abavula kule gaming zobagena. So skoko, more busy, no bites, angizobhena.
Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti. Eyawubhesikiliti, eyawubhesikiliti. Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti. Eyawubhesikiliti, eyawubhesikiliti.
Kwangena inkinga bangwethu, I need to shift again emina. Kula ma-beats ngiqale ngokunibusisa. Keep it clean, ngizokudinga nephinifi. Intwana encane phethe umdlandla, amandla edlule wesilwane sabona lona othakathaka. I-rap kimi ubiza, ngisenomkhapi noma ovakashaya. Ngasifundisa ukuzimela ngeselo sana, ngathatha uhamba kumanje salandela. Nganokuthi loze longibeka lekhono likaMandela kwempumelelo. Isikhathi sokuziphilise nami ngiyeke ukujabulisa. Abangaphandle nginake yami impilo, ngikhuphule nesidima. Sambele phezulu nezinye indiza, ngiyeke ukuzehlisa. Ngoba ngithusa ukuthi abantu bazothini. I've been blessed, ngibona ngesuleka nkulunkulu. Oh, make the same mistake twice, babambile Judas. Nale migulugu, don't come with your baby lines. If you can handle the smoke, stay away from ubuphukuphuku.
Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti. Eyawubhesikiliti, eyawubhesikiliti. Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti. Eyawubhesikiliti, eyawubhesikiliti.
Sikiliti, believe me, ngiphethe izinja ebhilidini. Like drive amagangsta, sanokufila ngathi sefilimini. We killing it, bazobe banamanga dog, they feeling it. Bathole izinja zi-on form, tanga they feeling it. Lyrical gangsta, uvalo kawu next la. Sheri sifuna usikiliti, ugwayo ngena cancer. 45 efikeni, wangibhayizela ngiyapressa. Sikwatile sibovu, ngisikime ezihamba nomalema. Ngiphethe la mabhaza yenza uwina, cheatela uMandela. Ubrand ushiyeke imikhono, manje ngibavulela indlela. Ngoba ubecava ubongana, ngeke khona uzohluleka. Ikwati sazophila ma ngikhona khululeka. And I hate all these niggas think they're better than me. If they all knew the truth, they'd be down on their knees. But they cheat too there, so it's fine with me. I don't even have a car, but they ride with me.
Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti. Eyawubheme, uvalela bani phela wami lo-sikiliti. Eyawubhesikiliti, eyawubhesikiliti. Ngithawubheke, uhlalela bani uvala ngo-sikiliti. Ngithawubheke, uchomela bani uhlala ngo-sikiliti.
ngena khona ngena one man mangenza ama fuckhead and mangayiboni indlela ungazithola ukahle liphakela ngisotshala some sort right and I jiggy cup it's like that since ngithethe lukesi na mise bangibiza nge connect anything to do with peace I don't wanna know that ngifika no makunini when I allocate the budget no la sikhulumisa endla kuphela njengama puppets phezu kwephepha ngidla abantu like I'm ambitious and contract sing sing khomela amachana ngerise but this figure kanjani is meditator phakathi kwerust ukuthi siloku sishelela phezu kwale insimbi ezinerust base bafuna ibeef and ngamzuzi inkomi ziphansi hayi son lazy is not in your age so how do you aim at the stars when you're not even in the race so when's appealing and morphine just to escape your rage I'm on a different chapter in life when it's a skippy page
Kwangena ngeNkalakatha engathi manje ngibhekana nenovalo Ngiyophela masinyana nendaba phela cindezela phela odongweni hayi ubala Melo ngiyogadla ngani ngihleli neyi nkunzi ezinobala Nkohlwe yimbali ngani ngiyogana ngani ngihleli nengani ziyalamba Ngithawubhe uhlalela bani uvala ngo-sikiliti Ngithawubhe uchomela bani uhlala ngo-sikiliti Ngithawubhe uvalela bani phela wami lo-sikiliti Ngithawubhe bani uvala ngo-sikiliti ngithawubheke uchomela bani uhlala ngo-sikiliti eyawubheke uvalela bani phela wami lo-sikiliti